Guys, please subscribe and help the channel get to 100K. Welcome to my fans on TV. It's the AFCON qualifiers. Bafana Bafana 3, South Sudan 0. I'm joined by King Abshek himself. It's Zweli.
Thank you, brother. How are you?
I'm good, brother.
Thank you to the fans today.
Thank you, brother.
Welcome back, eh?
Uh-huh.
This is a nice game, eh?
Right.
I really enjoyed it today.
Talk to them.
Yes, I want to fix something.
Fix it, brother.
Firstly, South Africa played beautiful football today. Nice football. You see, first minute.
Yes.
6 minutes. Goal.
Yeah.
Before we encounter any other thing, another minute goal. And I told you that the goal from Tito can send some teams to relegation.
You did?
Yes.
And you did?
Today he did it again.
Yes.
And sending Sikukune to relegation.
Oh.
Last week it was Chiefs.
Yes.
This week is Sikukune.
Is it?
Sending them straight to relegation.
Was Tebs hurt?
He knows. He can't be hurt. Because they are fighting for a position down there.
Sikukune, where is Sikukune?
We don't know. They always make noise, but you can't find them.
Anywhere?
Yes, it's like a chicken making noise. You can't find it anywhere. You want to eat meat, but you can't find it anywhere.
Nowhere to be found.
Making noise. But you look, no find.
Hey.
Nothing. But today, we look at South Africa.
Yes.
We say, no, wonderful. but you are coming. You are playing me. Welcome for qualifying. We'll be wearing the same attire. Looking at us. Morocco, come there. We'll see them. We'll play. Nice. If you play, you play. But please, South Africa, represent well. Because I'm here as well.
Yes.
Packed everything, my private jet somewhere. See, now, I want to say something. As I was looking at the game.
Yes.
Hugo Broos, you see those negative things that they speak about him.
Yeah.
Take them, brother, and say, you know what? Halal, it's nice.
Hugo Broos.
Firi, yes.
Huh?
Firi.
What?
Firi.
What's that?
He's hot.
Hugo?
Yes.
He's hot.
First coach to break some curses in the Bafana squad.
What South African cursed?
You know.
I don't know.
We still remember even when Mr. Fikile Mbalula said a bunch of losers.
You did?
Have you forgotten there? Let's fix it. Mr. Fikile Mbalula go at him and they're a bunch of losers.
The squad?
Yes. There was this case. Angazi, bebakolo tinyanga, or bayenzeni. Change my coach.
Yes.
Kwaba ne problem. Even, beikwati si country mfete as a whole. Si sonke na ma minister bewa shake.
This case.
So, yeah. Now, Hugo Broos has broken the case.
Yeah.
He's like the Abraham of this nation.
The chosen one,
mfethu.
Yeah.
Fikile mfethu, usiqedele yonke into mfethu. He's making our boys to come and play.
Exactly.
I like the arrogance, even though, hey, we are hlupa ngoba le arrogance akasakwazi ukuyicontrola kahle. Kodwa, I like the arrogance.
Yeah, no Hugo.
Yeah.
He's arrogant.
Yabona into makethu uyayenza,
Ngenkani.
Bheka mfethu uMukwena. Ku Sundowns, how many games does he play? Nowadays. Very few, mangathi
yabheka
ne. But manje, uHugo Broos uyamfaka. And uSpanish inkani, you know. Ngoba lo muntu akadlali ngala, uyabona?
Yeah.
But uyamfaka ngayi, uyabona? Most of the time akaperforming ngala, akadlali ngala, uyangithola.
Ngoba
uyamfaka. And manje uwenza no. Ubuyisa iconfidence kamchitha. Ukuthi lento le abayicabangayo, uyabona? It's totally different from yena. Ngoba uyithime uyayibona lento le, uyathola. And I like it, the spirit ukuthi nama critics ka Pesitao ukuthi uPesitao lise Pesitao mara was sticker because uPesitao udlala ngale ngaphandle akusho ukuthi nangapha uzoba mnandi uyangitshela. He's a quality player, take nothing away from him, yabona? But sometimes monga performa uperforming
vithi ayivar,
yabona? So nazi intwana zimgayi game, yabona? And ziyambonisa ukuthi azini Prashugo Bros. Yeah, John.
Yeah?
Bros.
Bra Hugo?
Yeah, bros.
Bros.
Yayibona le nto le.
Yeah.
Sesiyishampethu siyayihlobisa siyayidecorate angitshona.
Sure.
Akafani nabanye ubros. Angazi noma. Ubani bekadlala weekend? Si, okay, siyadlala kudlala international break kune-confusion ngapha emaceleni. Ngifuna uku-understand, ngicela ungi-explainele bro wami. Kune-cup belilokudlala.
Legends Cup.
Okay, elani lelo cup?
Lwino ikhosi.
Elani lelo cup?
Elama legend.
Mara okay, asenda yazini. Ngathi abahloniphi country mfethu.
iChiefs?
Ah, ngathi ayihloniphi
country. Kanjani?
Mfethu singathi sine-international break.
Yes.
Sazi ukuthi ama-player akhompitha ngale squad yini uyangitshona.
Yeah.
Then bazo-create elinye i-cup labo futhi. Angithi baqale ngale yini?
Kufa Cup.
Yeah, iKufa Cup sebayabuya manje. Yila bantwana abathanda i-attention, yazi.
iChiefs.
Hayi, ithanda i-attention too much, man. Ithanda ukubonwa. Iyahlupa, man. Sithi sisabheka i-squad sekumele siyinake nayo, uyabona? Kanti ayakufuneki mfethu.
Attention seeking.
Yes, uyayibona le nto le.
Yes.
Ulibonile le la cup.
Ah.
Mfethu ngiyasola mfethu ukuthi
ngizwa
ngalo. Bobby unempinji ene company enza amaplanka. Ngoba lela cup mfethu uyabona ukuthi friendship zone bathegene lapha ukuthi mfethu we bro ama ungenze i trophy mfethu.
Ucave carpenter.
Yeah, hayi mfethu umshayele lona lebamenzele lona mfethu. Izinto uyabona nawe mfethu ukuthi hayi ubruru wakhe uvele wathi ugraduate from isikolo lesi sewoodwork wabuya manje wathi hayi awuthi ngibonisa ikhono lami wamenzela icup wathi hayi sizoyifaka lapha City Legends Cup.
Une N bani lo muntu mekayenza?
Ah mfethu uthi ama N
woodwork yini
N4 N1 N2
da.
Yeah, izinto zasestradini uyabona abo N something N4 N3. Yes. Udlalela lalo umuntu lo uyangitshola. So unempinji da imenzele lela cup ene na kwa mayimayi basakhala bafuna iplate labo Chiefs biselani iplate la kwa mayimayi.
So babuyisela iKufa Cup.
Yeah, iplate la kwa mayimayi lelani uyalibona ishoda nangevanishi lapha ngaphansi.
Ah.
Alivanishwanga kahle
manje kuzohlala andi naturena.
Ah mfethu labantu laba bawina izinto ezisirazi nale 1.5 million abathi Sundowns yayikhalela engakaleli 1.5 iSundowns. Hayi hlapa enkulu mfethu isayini player le 60 meter bese bazothi ya iSundowns ikhaleli 1.5 ngoba iwinanga leya
so yasha abayikhaleli.
Hayi mfethu angeke bayikhaleli woodwork leya phela.
Yeah.
Woodwork cup.
Yeah.
Woodwork cup.
Yeah,
yinto ekumele bayenze leyo mfethu.
Ni practical yasesigela.
Yeah, i practical yana bekenza i practical yakhe umshito uyangithola.
Ah,
wayiletha lapha i practical yakhe wayigaya untanga untanga wadayi thina sizoyi indosa siyigaya ne 1.5 nyana uyangithola.
Phezulu
mfethu. Ah, mana lesa i story sinye mfethu. Yabona i Chiefs mfethu kumele izithathe serious. I brand Groot.
Is it bigger than the Legends Cup?
Mfethu it's bigger than that thing mfethu. Legends Cup ama legend kanti aqale kuphi ngoba yazi ngiyacakeka ne ihlaphe Groot la esiyaziyo e Pirates.
Yeah.
Abizwanga nakhona futhi uyayithola.
Yeah.
Iya abengekho lapha ne bekudlalana.
Wayengabizwanga i Pirates.
Bayazi banenkinga labantu. Yazi mawu makhelwane ne ngikulimazile mfethu. Yabona ngibhaye something oyincanywayo yangithola.
Yeah.
Ngivanga ngevrupa.
Yeah.
Wena usalo ukuva ngetoroza lakho. Uma ungibona sidlula mfethu uzohleza uba nenkinga ngathi. Yeah, ikwali mfethu lokuthi eish labantu laba sebaya progress
manje yangithola.
Yeah, phela thina sithatha i 10 meter mfethu sivule nge 10 meter. Ey bona basafuna kuyihlanganisa kancane kancane. Angithi ngitshelile ngathi baya layby. I Chiefs ihlanganisa inyuka Apollos. Kufa Cup imali. Sibheke le nto le nayi 1.5 seyihlangene. Kuyona makuvala season hayi yabuya le. Ende bayomgayi 7 mhlambe.
Abeke ikhosi libheke kanjani?
Uyazi naye ukuthi bale bayi mfethu installment lapha la mfethu. Abafuni ukuthenga. Uyabona abasaqokelela la ma cent ngala makhaya. Fundraising kahle kahle.
Yes.
Uyayithola le.
Uyathe makhosi. Untona nobe bekampheke nakhona.
Ah mfethu basazolimala ngibatshelile. Ngathi inhliziyo zisazophuka. Abangene Orlando mfethu uyangitshona.
Yeah,
abazothola ukuthula mfethu.
So abapolisi bamfuna for malini?
Ah mfethu uyazi
1.5 ikhona.
I 1.5 seyikhona ne. Masinga minus akule ya 10 million lebe bayibekile mfethu ngoba hey basindile le ya 10 million. Bebu 10 meter mfethu. Ibasindile kabuhlungu
seyidlalela kuphi
ya? Idlalela somewhere yabo. And he says bazoyenza amanye ama cup. Mabebona ukuthi fundraising ayihlangana.
Abantu lifike ku 10.
Hayi izofika mfethu bazomsigna lo yamfana.
Ngala makhapu
mfethu. And angeke baze basitshele vele ukuthi abe baloku baqokelela kancane kancane. Siyabhajetha mfethu. Malabhathwana ke.
Every international break.
Yeah, malabhathwana. Siyabhajetha kwesinye isikhathi yabona. Mase sibona inkingi ukuthi hayi akusahlangani kahle. Uyayibona
le nto. Exactly.
Yeah, so manje mina into engayisho, Chiefs is a big brand man. Ayeke man lezi zinto zokuthi maye idlalele ngalamakhapa woodwork nani nani nani.
So utshela bani? Uthathe
ezinye izinto seriously. Ukhila naye la khona uyabona kuDiz ngimtshelile. Ngathi izokwenza ngathi umuntu obambazeke yabona intambo ngathi ayisathinti kahle eparafinini.
Khila lase kumnandi.
Kulokuthi nabe izikhokhe. Serino's coming. Nabe izikhokhe.
Sekaplowile.
Serino is
sekaplowile.
Mfana.
Uplowile.
Blow it up. Blow it up umfethu baloku bathi is coming ngashuba mfethu
mfethu killer sahlanya
pheka mfethu ungukutshela esquadini mfethu ayingakho ama player chiefs lapha
one
ubani mfethu
dude
uyayithola le nto le
yes
one mfethu mara asijwayelanga le nto le from bone ngiyangithola si expect more but bangaloku bathi masithatha i break thina siyobukela isquad bese bayenze yabi into yabo i tournament yabo orini yasebhucwini orini
legends cup
legend into yasebhucwini futhi nasebhucwini ukalibona i trophy la kajwaha make ngaliletha la uzoliletha mfethu lela trophy lingcono kunale yanto leya woodwork.
Better than mfethu. The Legends Cup. Legends Cup.
Nale lelidlalelwa abantwana lapha ema groundini mfethu lele plastic lase China Mall. Ah lengcono kunale nto beyidlalelwa lapha.
Ah then lela
planga. Hayi planga mfethu bangazodlala.
Ah mara le plastic ingcono kule planga.
Mfethu lela planga.
Hayi. Le planga lenjana ngilibonanga ngithi nyezwa ngamauthi.
Akanti anisasebenzisi
nodococi
mfethu.
Ngizolucheck.
Ulucheck bro. Uzolibona bro wami mfethu ukuthi hayi akusizo.
Guy man of the match fanda.
Mfethu. Tito Maswangani.
Patrick.
Beka sengiyoyenza istrat. Yabona lapha eKasilam.
Eh.
Sengiyobhala Maswangani Street.
Yeah.
Yeah. Akushube mfethu.
Tito Street.
Yeah, Tito Street mfethu. Asinama potholi ke lesiya. Yeah, senza izinto mfana.
Thank you.
Thank you bro.
Thank you.